hanyuma ikindi nacyo ni ukutamenya ururimi rw'ikirundi. Ururimi ruragoye, ururimi n'abaruvukiyemo ruratugora kuruvuga. Ni ukuvuga ko hari ijambo ubona rivumye, abantu bose bariko bararikoresha bararishimye, nawe ugace wibaza uti nini nariririmba nta kibazo. Par exemple nko kuvuga ati ibisusu
ingidi
atiko rigezweho iryo jambo reka ndaririmbe, ariko burya uzi ubwenge urashobora kuririmba ku bundi buryo. Ikintu kidasanzwe ni icyo nyine, icyo cy'uko mwebwe muguma mukimbaza munshyira ku marezo sosiyo mukamenya nkajya mu baho mvuga izi ndirimbo rurangiranwa nkaba rurangiranwa, ariko mu buryo bufadika mu buryo bw'ifaranga rije ubwo nyine ntibirakunda, ariko sindihebura kuko ndacyariho. Kazoza keza ntikari mu ibarabara, kazoza keza ntikari mu kuyerera, kazoza keza kari muri yo kayenyine, musore nkumindira ndagukebure abandi bareba mu makaye yabo.
Nchuti namwe bakunzi b'ikinyamakuru cyacu ari cyo cyanyu Isanamu Media, mudukurikirana muciye ku mbuga zacu za YouTube, Facebook, Instagram ndetse n'ahandi hose dushobora gucisha inkuru ku buhinga ngurukana bumenyi. Kazi mu kiganiro kidasanzwe, kiganiro The Profile, kiganiro duha ikaze bamwe mu baririmbyi ba kera b'inararibonye mu muziki w'u Burundi ndetse no mu gisata cy'imico kama. Twa dufise umutumire adasanzwe, ndetse si n'umutumire kuko twamusanze iwe akaba yatwakiriye neza, reka tumuhe ikaze yidondore.
Murakoze kandi karibu muhiri wacu. Nitwa Ismail Gaposho, nkaba mvuka Igitega kuko dawe avuka Igitega, yitwa Barusasiyeko François, n'umubyeyi wanjye yitwa Ngendakumana Monique avuka mu Kirundo.
Nk'uko musanzwe mutabizi cyangwa mubimenyereye Kaposho, tugomba kubibutsa ko ari we waririmba indirimbo Kazoza Keza. Kazoza Keza ni kari mu ibarabara. Mbe Kaposho, umwuga wo kuririmba mwawutanguye ryari?
Njyewe umwuga wo kuririmba nawutanguye nkiri mu mashuri makuru, kuko niho twaronka uburyo bwo kuruhuka, tukaruhukira mu muziki, tukagira imyimenyerezo ku byo twize, kuko mu mashuri makuru twariga amanota, amanota yayindi bandika dore mi fa sol la si do, hama nkaca ndabishyira muri pratique, tukagerageza kubikurikiza tukitoza, habonetse amaniversaire y'abigisha tukabaririmbira. Kuva ubwo rero nca ndabikunda, mvuye no mu mashuri makuru rero nca mbandanya. Urazi ko abantu twakuze muri izi za 85 ibikorwa byari bitanguye kubura by'abize, tugaca tugerageza kwikorera ibyo dushoboye bishobora kutwishaho buke buke umunsi ku munsi. N'umuziki rero akaba ari umwuga urimwo mu bishobora gutunga umuntu ku munsi ku munsi. Nca ntangura umuziki rero, nca mvuga ko professionnellement kuwukoresha mu kazi nawutanguye za 86.
Ni biki byari bikunze kubagora ugereranije n'igihe cy'abaririmbyi b'ubu?
Byatugora si byo bigora b'ubu. Byatugora kera kwari ukuronka ibyuma by'umuziki. Ubu ibyuma by'umuziki ubisanga hose. Kera wabisanga muri Kiliziya Gatolika gusa, niho wasanga hari ibyuma by'umuziki ku buryo bworoshye, naho nyine wasanga amapiano n'ibindi bikeye. Ariko twebwe instrument de musique zaratugora, kuko n'ubusanzwe zihagaze ko ziguma zizimbye rwose. Instrument de musique ziguma zizimbye, na kera zari zizimbye bikatugora. Utaronse rero nk'umuntu akunda umuziki ngo abigure aca baha akazi mukore, hama muze muraronka ingene mwibeshaho, ntimwaronka instrument. Instrument nizo zatugora.
Umva nk'abatari mu kwemera kwa Katolika byarabagora rwose.
Urumva nabari mu kwemera nabo nyene ntibakura kuri streama gusa baje mu makorari bakamenya kuririmba bakabagorora amajwi bakamenya isi amajwi nge natandukanye ryo hasi ryo hagati ryo hejuru gucyo bakamenya amajwi ariko gukora kuri streama uvuze nk'igitari uvuze guitar bass uvuze piano byari bigoranye nico gituma je natanguriye kuri piano hama gitari naje kuyiga mu nyuma
nk'inararibonye mu muziki ku kintu cerekeye kwandika ugereranije n'abanditsi bo ubona byifashe gute
cyo ni kibazo cyiza tukera twandika turi kumwe n'abandi ukagira icyiyumviro ukagisohora hama mukandikana hamwe n'abandi bagakosora urumva haba hamajambo afefetse ariko afise icyo ashaka kuvuga ni difera y'abubu kuko badudurira ko ari jambo rishira isoni ntibatinya kurivuga kera twaravuga amajambo ariko ntidushira isoni kandi twa icyo dushatse kuvuga kikumvikana mu gihe uwo bigenewe ashobora kucumva ari ikintu wumva ko kitokumbwa n'abari munsi mu myaka wari ufise ingene wo kivuga ukacandika wacanditse nabi bakakunganira bakagukosora mukakivuga uko bikwiye kugira ngo ayo majambo azokwameho ntagire uzo kugira isoni zo kuyumviriza canke ngo agire isoni zo kumviriza uwo muziki ari kumwe n'abantu bato canke abakuze usanga imiziki yacu ya kera twarayandika ikumvirizwa na bose ariko aho bitandukaniye n'abubu nuko hariho imiziki bandika ugasanga hariho abantu badashobora kuyumvirizanya n'abandi tuvuge nka sebukwe na inabukwe cyangwa mukazana na inabukwe sebukwe n'umukazana ugasanga ntibashobora kumviriza uwo muziki bari kumwe bogira isoni z'ibyo bintu ariko barumva cyangwa babona mu masanamu twebwe rero twaragira ikintu cyo kubaza abandi turi kumwe tukamenya gusohora indirimbo ari uko abantu bavuze bati ni sawa utunenge twarimo twose twadukuye ariko ubu urumva umuntu arashobora gukora ari umwe agasohora ururirimbo rukavuzwa
mbega aho hambere mukiritira mukarisama agahembo kari kifashe gute mu gisata cy'imiziki no kuririmba
twari dufise ingorane nyinshi ushoboye kujya muri groupe cyangwa muri orchestre mukorana mudafise ibyuma mwarabikotesha kuba bifise mubikota urumva ko agahembo kaba ari kake kuko publicite ni mwebwe mwiraba kujya kuronderaho muzovuriza nk'ubu uvuga uza kuvuza concert uva muri province ujya mu yindi utwara ugenda mu muduga atari gwawe amatike yabagoye uwo mwanya amabarabara yarakiri mabi cyane byose byari ingorane kuko byose byaraba umucuraranze aho kwinjira hari amahera bamaze kwinjira muhejeje konseri mugiye guharura hari igihe mwasanga amahera yose aherera ku muduga mwakose ku byuma mwakose ugasanga abacuraranzi batashe zirayoye nta nicyo batakanye kuko n'amapibiliste yaba ari amahera kubicisha ku iradiyo zitari nyinshi yaba ari nk'iradiyo imwe ishobora gutanga iyo pibilisite naho yabivuga mu gihugu cyose ugaca usanga rero ingorane zari nyinshi kontrere y'abubu biroroshe kuko uca usanga ibyuma ni byinshi biriho amapibilisite uca usanga hari n'abashobora kugira siponsoro bakakugirira pibilisite bakakugirira amafishe hari igihe bakubwira bati genda uvuze ku buntu twe tuzokwihembera ariko abanyagihugu baryohereze bitewe na publicite cyangwa na sensibilisation bashaka gukora ibyo byose biratuma abamuzisi cyangwa abartiste b'ubu bashobora guhatorera akayoko bashobora kuronka gusumba twebwe kera
indirimbo kazoza keza indirimbo yabaye rurangirano mu Burundi aho ta Murundi n'umwe ndetse n'abana bakicaruka basanzwe bayize icyumviro cyayo cyaje gute
kazoza keza ni ururirimbo ukaburira uwo ari we wese kwiga. Kwiga rero bitangura umwana akiri muto. Urumva byaje ko urumva umubyeyi si uwumwe, umwana si uwumwe. Mu gihe rero umaze gutahura neza ko umwana atari uwumwe, ababyeyi bose barakunda ibibondo. Nta mubyeyi n'umwe ataba yifuza ko umwana wiwe amenya mu ishuri, yiga agatera imbere. Ibyo rero byaranteye ingoga y'uko ururirimbo bufasha ababyeyi gusansibiriza abana bacu kugwaruka kugira ngo gwige. Kandi rero ubujya gusha buratagata canke nanje ubwanje abana banje bose nabashize mu ishuri bariga. Urwo ruririmbo nabwo barabamotiva ruvuga ruti bavuga bati papa aho yarinze aririmba ururirimbo nk'uru ntitwomutenguha, ntitwobona ko atagize akamaro kanini. Natwe ni ukumushigikira kwacu, kumushigikira kwacu ni uko twokwiga twivuye inyuma tukaronka amanota meza tukibeshaho. Urwo ruririmbo ntabe yararusohoreye ubusa ngo rurabe abanzi gusa, na twebwe ntiturabe gusumba abandi. Urumva n'abana banje bose barize n'abanzi bantu duhura barambwira bati hariho urujya ruririmbo rwaradufashije muri gusansibiriza abana bacu ngo bige bakunde ishure, ko warushize mu njyana iryoheye ugutwi abantu bakarukunda, rwaje muri ubwo buryo bwa mbere. Ubwa kabiri naho Leta yari yavuze iti abana bige ku buntu muri za 2005, abana bige ku buntu, abakobwa bajye kwiga cyane, babashigikire cyane mu mashuri, kuko hari ababyeyi bafise ingeso mbi kera yo kuvuga ngo umukobwa yize ntacyo bimaze ngo umuhungu niwe yokwiga wenyine. Oro si vyo, n'umukobwa yize arafise akamaro, kuko imbere y'amategeko kwanza umukobwa n'umuhungu barangana. Naho umuhungu yovuga ngo afise inguvu nyinshi gusumba umukobwa, ariko umukobwa arashobora kwiga akaba uwa mbere mu ishuri, abahungu bakaba ba kabiri. Urumva rero umukobwa arazi ubwenge, nicyo gituma nanjye nashizemo ingufu nyinshi kugira ngo urwo ruririmbo rubeho. Gusa igitangaje ni uko abantu bararukunda bakarushima. Ariko nk'icyo wari wabajije uti none uburyo bw'amahera, uburyo bwo kubaho byagenda gute? Urwo ruririmbo ntabwo rurambeshaho, kandi nari naruririmbye nzi ko kumbure hari icyo gonterera mu bintu bijyanye n'ubutunzi, mu bintu bijyanye n'akazoza.
Nta kintu kidasanzwe yoba yaragushikanye k'iyo ndirimbo.
Ikintu kidasanzwe ni icyo nyine, ni icyo cy'uko mwebwe muguma mukimbaza, munshira ku marezo sosiyo, mukamenya nkajya mu baho mvuga izi ndirimbo rurangiranwa, nkaba rurangiranwa ariko mu buryo bufadika, mu buryo bw'ifaranga rije. Ubwo nyine ntibirakunda, ariko sindihebura kuko ndacyariho.
Mu gihe cyanyu byarashika mugasohoka igihugu mukajya mu mahanga?
Twaraje mu mafestival hanze, kandi n'ubu amafestival aracabaho. Twaraja mu mafestival nk'ubu je naragiye Bugande muri za 89 muri festival yo kwibuka umuririmbyi rurangiranwa witwa Phil Rutaya. Umugande wemeye bwa mbere ko agwaye sida kwibaho, kuko ubwa mbere abantu bayifata ko sida c'est une maladie fondée pour décourager les amoureux. Oro si vyo, sida yari iriho. We rero yayigwaye mu ba mbere Rutaya yaba muri Afurika y'Epfo, aca arafasha amashirahamwe agwanya sida kwemera kwibaho, aranabyemera ko wayigwaye. Apfuye rero mu nyuma rero nk'umwaka umwe niho bagize festival yo kumwibuka. Baradutumira abari muri Pays de Grand Lac, ndagenda n'abandi turahurirayo n'abantu orchestre zo muri South Africa, zo muri Tanzania, zo muri Kenya, duhurira i Kampala aho bita kuri National Theatre, ni salle de théâtre niko twobyita nko kuri Palais des Arts y'i Bujumbura. Iyo ya National Theatre nayo niyo ngaho i Kampala mu mujyi hagati. Duhejeje festival turanafata n'umwanya wo gukora izindi concert private kugira ngo dushobore kuronka akarusho. Urumva rero narashoboye kuja imwanza ngiye kuvuza umuziki narashoboye kuja muri Kongo ngiye kuvuza umuziki aho hose n'umuziki wari wanja twarasohoka nyene kandi iciza cyo kumenyekana mu gihugu iyo mu muziki yifata neza w'intangaro w'akarorero keza w'abantu bafatira kwa karoriro uri mu muziki ahagaze neza ngiba nakugora na passport urayironga facilement ama visa ukayironga neza cyane nicyo cyiza cy'umu artiste
ego nkinararibonye mu kombore mu muziki w'uburundi no mu gisaba kimico kama kuba atakibanza dufise kinini cyo gukorerwamo igisaga kimico kama cy'ugwaruka dufise nicyahora murabona Palais des Arts cyahindutse gisa nicyahindutse parking y'imiduga mwe mu byakira gute
bon urumva igihugu cyose kiragira ama priorité mu gihe bataragira priorité ivyo bibanza bikorerwamo imyidagaduro nuko babona yuko dushatse kuryohigwa dushatse kugira uburyo bwo gusamara uburyo bwo guteramisha abene gihugu tukihafise hatoyi centre culturel français turafise
ari kwagere mu Bufaransa kombure
ariko kubera tuba dufise kugukorana kwiza kurumva des centres culturel iyo zihari nizo kugira ngo dukorane muri ibyo nyine byo gufashanya urumva naho nyine turahaharura ariko ministeri ya jeunesse niyo yategeza kuraba iti navyo nitwobigira priorité kugira ngo ugwaruka ruronye aho rushobora guhurira canke bagasubiramo Palais des Arts kongera kuba inzigezweho mu gihe bugira priorité n'akanyagato nuko gusa igihugu cyacu ntikigeze kigira stabilité u Burundi ntibwagize stabilité y'imyaka 30-45 ata mvururu zihabaye ata ngorane zihabaye ata kajagari nibaza ko ibyo byose bituma iterambere ritihuta gose urumva icyihuta abari kuzana kwanze umutekano kugira ngo abantu batekane imitima isubire mu nda babone ko intambara zitazosubira ko imyijyane itazosubira ko amacakubiri atazogaruka ibyo bimaze kugira uruhande nibaza ko ababijejwe buca baraba igifasha kugwaruka cyane gusumba kuko ugwaruka niyo nicyo kintu giki ari nkingi y'igihugu ufashije ugwaruka ubufashije igihugu cyawe muri kazoza urumva rero nibyo biri mu bintu byotuma bafasha ugwaruka kindi novuga nuko ugwaruka ruri mu ba artiste rurafasha igihugu kwiteza imbere rurafasha igihugu abene igihugu kuva mu ma stress kuva muri guhahamuka kw'ibihe byaheze ibihe byaciye ko kuko ibyo bihe byahaciye ari bibi abantu baguma babyiyumvira mu mitwe yabo bikabahahamura bibajije ko byosubira bama babyikanga urumva rero igishobora kubatekanisha gutuma barema ibyo biteramo byoba ku bwinshi abantu bakaryohigwa bavuye ku mirimo bagateramishwa bikwiye hama ama stress akagabanuka abantu bagashobora no gufata iyo migambi myiza yo gukora yo kubaka aho twoza turateramishiriza abantu hagutse kuko nk'ubukeneye hagutse wosanga usabye ama stade kandi ama stade yaragenewe imipira y'amaguru urumva kiracyari kibazo ariko usanga leta nuko tutarayibaza nayo nyine ibyiyumvira kuko leta ni umubyeyi wa twese
harakunze gushikirizwa zimwe mu ndirimbo zugagwa na sense kiwo kijejwe kugenzura ibinyamakuru indirimbo zikugagwa bikavugwa yuko zoba zirimo ibyitwa ko ari bitera soni namwe mbwe nk'inararibonye mubyakira gute
ego urumva ibyo biri muri bya bindi twavuze ko abantu basigaye bandika ari umwe ukwiwe en solo basigaye bandika bari en solo ntibakigisha inama abandi ngo babakebure kubera gutinya kuko abantu ubu basigaye babeshya arababeshya urashobora nko kubwira umuntu uti ndabira ari inararibonye indirimbo imeze gute uwo nkosora uduki mu nyuma akazovuga ko ariwe yayikwandikiye nicyo kibazo petite sindabishurira ariko petite nacyo ndaciyumvira kuko biroroshye cyane kwandika ururirimbo ukarondera inararibonye uti hari utuntu wonerera ngaha tubiri dutatu cyane uwo nkosora noba nasombwe noba navuze kutariko ntibabikunda kubikora kubera usanga arizo ngorane ariko hariho n'ababigira bamwe bake arizo zijya ndirimbo usanga zitumbwa yigwaye apfuye rero mu nyuma rero nk'umwaka umwe niho bagize festival yo kumurika baradutumira abari muri Pays de Grand Lac ndagenda n'abandi turahurirayo n'abantu orchestre zo muri South Africa zo muri Tanzania zo muri Kenya duhurira I Kampala aho bita kuri National Theatre ni salle de théâtre niko twobyita nko kuri Palais des Arts I Bujumbura yo ya National Theatre nayo niyo ngaho I Kampala mu mujyi hagati duhejeje festival turanafata n'umwanya wo gukora izindi concert private kugira ngo dushobore kuronka akarusho urumva rero narashoboye kujya I Mwanza ngiye kuvuza umuziki narashoboye kujya muri Congo ngiye kuvuza umuziki aho hose n'umuziki wari wanjye twarasohoka nyine kandi icyiza cyo kumenyekana mu gihugu iyo uri umumuzisiye yifata neza w'intangaro w'akarorero keza w'abantu bafatira ko akarorero uri umumuzisiye ahagaze neza ntiba nakugora na pasiporo urayironka fasilima ama visa ukayaronka neza cyane nicyo cyiza cy'umu artiste
ego nk'inararibonye mu kumbure mu muziki w'u Burundi no mu gisaba cy'imico kama kuba ta kibanza dufise kinini cyo gukorerwamo igisata cy'imico kama cy'urwaruka dufise nicyahora murabona Palais des Arts cyahindutse gisa n'icyahindutse parking y'imiduga mwe mu byakira gute
bon urumva igihugu cyose kiragira ama priorite mu gihe bataragira priorite ivyo bibanza bikorerwamo imyidagaduro nuko babona yuko dushatse kuryoherwa dushatse kugira uburyo bwo gusamara uburyo bwo guteramisha abenegihugu tukihafise hatoyi Centre Culturel Français turafise
ariko wagere mu Bufaransa
ariko kubera tuba dufise gukorana kwiza kurumva de Centre Culturel iyo zihari nizo kugira ngo dukorane muri ivyo nyine byo gufashanya urumva naho nyine turahaharura ariko Ministeri ya Jeunesse niyo yateza kuraba iti nabyo nitwobigira priorite kugira ngo urwaruka ruronke aho rushobora guhurira canke bagasubiramo Palais des Arts ikongera kuba inzigezweho mu gihe bubwira priorite n'akanya gato nuko gusa igihugu cyacu ntikigeze kigira stabilite u Burundi ntibwagize stabilite y'imyaka 30-45 atamvururu zihabaye atangorane zihabaye atakajagari nibaza ko ibyo byose bituma iterambere ritihuta rwose urumva icyihuta aba ari ukuzana kwanze umutekano kugira ngo abantu batekane imitima isubire mu nda babone ko intambara zitazosubira ko imyijyane itazosubira ko amacakubiri atazogaruka ibyo bimaze kujya iruhande nibaza ko ababijejwe buca baraba igifasha urwaruka cyane gusumba kuko urwaruka niyo nicyo kintu giki ari nkingi y'igihugu ufashije urwaruka uba ufashije igihugu cyawe muri kazoza urumva rero n'ibyo biri mu bintu byotuma bafasha urwaruka ikindi novuga nuko urwaruka ruri mu ba artiste rurafasha igihugu kwiteza imbere rurafasha igihugu abenegihugu kuva mu ma stress kuva guhanamuka kw'ibihe byaheze ibihe byaciye ko kuko ibyo bihe byahaciye ari bibi abantu baguma babyiyumvira mu mitwe yabo bikabahahamura bibajije ko byosubira bama babyikanga urumva rero igishobora kubatekanisha gutuma barema byo bari byo biteramo byo bakubwinshi abantu bakaryohirwa bavuye ku mirimo bagateramishwa bikwiye hama ama stress akagabanuka abantu bagashobora no gufata iyo migambi myiza yo gukora yo kubaka aho twuza turateramishiriza abantu hagutse kuko nk'ubukeneye hagutse wosanga usabye ama stade kandi ama stade yaragenewe imipira y'amaguru urumva kiracari kibaza ariko wosanga leta nuko tutarayibaza nayo nyine ibyiyumvira kuko leta n'umubyeyi wa twese
harakunzwe gushikirizwa zimwe mu ndirimbo zugagwa na sense kiwo kijejwe kugenzura ibinyamakuru indirimbo zikugagwa bikavugwa yuko zoba zirimo ibyitwa ko ari bitera sone hamwe nk'inararibonye ubyakira gute
ego urumva ibyo biri muri bya bindi twavuze ko abantu basigaye bandika ari umwe ukwiwe en solo basigaye bandika bari en solo ntibakigisha inama abandi ngo babakebure kubera gutinya kuko abantu ubu basigaye babeshya arababeshya urashobora nko kubwira umuntu uti ndabira ari inararibonye indirimbo imeze gute uwo nkosora uduke mu nyuma akazovuga ko ari we yayikwandikiye nicyo kibazo petite sindabishurira ariko petite nacyo ndakiyumvira kuko biroroshye cyane kwandika ururirimbo ukarondera inararibonye uti hari utuntu wonerera ngaha tubiri dutatu cyangwa uwo nkosora noba nasombwe noba navuze uko utariko ntibabikunda kubikora kubera usanga ari izo ngorane ariko hariho n'ababigira bamwe bake arizo zijya ndirimbo usanga zitomoye zifite n'amajambo ameze neza hari nk'umuririmbyi wo mu kinama nashatse kuvuga izina ariko yararirimbye ururirimbo ngeze ingozi numva umutama umwe amubwiye ko ari mu bamufashije kurugosohora rukamera neza urumva rero barimwo bamwe hanyuma ikindi nacyo ni ukutamenya ururimi rw'ikirundi ururimi ruragoye ururimi n'abaruvukiyemo ruratugora kuruvuga ni ukuvuga ko hari ijambo ubona rivumye abantu bose bariko bararikoresha bararishimye nawe ugaca wibaza uti nini nariririmba nta kibazo par exemple nko kuvuga ati ibisusu
ingidi
ati ko rigezweho iryo jambo reka ndaririmbe ariko bujya uzi ubwenge urashobora kuririmba ku bundi buryo ukariho inyanyiba ku bundi buryo sinzi ryari nari nabivuze reka ndabisubiremo urashobora kuvuga uti afise inyuma y'urugo heza ari umukobwa ushatse kuvuga ko afise iyo ngidi cyangwa umuhinini kuko ubundi iyo uvuze ibisusu ubu ushize isoni kuko ibisusu si n'ikirundi ibisusu ni igiswahili urumva kera ndi iyo uvuze naho ngo umuhinini ubutukanye ni igitutsi kuko kera ndibuka ko abatamakazi babwira umukobwa ashira isoni cyangwa agira gute ngo kuri uwo muhinini ngaho urumva baba bamututse kuri uwo ege kuraho iyi uwo muhinini urumva cyari igitutsi umuhinini ariko urumva kuri ubu uko babiririmba ariko avuze ati inyuma y'urugo heza cyangwa habi uca ubaza uti ko yavuze inyuma y'urugo heza cyangwa habi ni kwande kumbe niyo ngidi cyangwa ibisusu yavuze ku buryo budateye isoni ku buryo budashira isoni ariko tugiye turakosora na buke buke tuzobishika ko ariko icyo nshima ni uko aba artiste b'abarundi barafise impano barafise amatala abo bose babiririmba uko ibisusu cyangwa iki usanga amatala bayafise kandi nicyo cyangombwa icyangombwa n'amatala ibindi birakosorwa buke buke
cyane
disipline barayikosora ni ibintu bisanzwe rwose kuko na jewe ndi mu makaraoke ndakora amakaraoke ngira gute ariko hari igihe usanga umuntu yaje kuturorera ambwira ati ujya muhungu ari muri orchestre yanyu aririmba neza nawe uririmba neza ariko zirababwira bambare neza baje bambaye amabutura si byiza ni nko kugayana kuri scene urumva baba badukosoye natwe twari tuzi ko byose twabigize neza kumbe harimo uwambaye ibutura abandi ntibabibone neza urumva rero buke afise talent turashobora kumugororera byoroshye gusumba utagira talent ntacyo twogorora ariko byiza nuko abarundi benshi babaje bafise amatala umwe wese muri artiste umwartiste uko ari
ego bamwe mu baririmbyi b'abarundi barakunze gusubiramo indirimbo za kera ndetse n'iyi wanyirimo katusanga mu majambo bakoresheje cyangwa mu migani baravuze ngo barayamaze kamenga abo bantu ntibakiriho abandi bakandika indirimbo iheze ngo bakamwipfuriza uburuko bwiza kandi akiriho mwe mu byakira gute
ngo repose en paix rest in peace
barayamaze
urumva ni kibazo kiriho ariko kubera ko Obedeya isanzwe iraba ibya Droit d'auteur itara kora neza igisata cyayo kitaragororoka neza ngo gitangure gukora biragoye abo bantu ushatse ubashengeza ariko jewe kubwanje sindagira kubashengeza kuko bariko baramfasha kumenyekana niba mfasha kumenyekana nabo bakagira amahigwe bakagira amacensi bakamenyekana cyane bizoca bituma tugabura yo bamaze gushikako ayo mahera bazoyaronga
kumera baratumenyekana
yasangire kuko baratumumenyekana baratuma indirimbo idapfa ziguma ziviva kuko si ivyo byonyene kuko je naravuze nti uzobaze uzoperereze muri animation z'indirimbo zanje ndavuga nti turaduga tukamanuka mu ndirimbo zanje abandi babiririmbye sindagira kubabuza sinzona babuza kuko nibaririmbe originalite abantu benshi barayizaho yavuye barazi ko ari gwanje nivyamara kumenyekana gusa naje bazompako ko nabo bazuba bamenyekanye cyane naje bamenyekanishije ariko gusa igikuru nuko igihugu cyo bifata nk'ama OBD igakora neza bakayishigikira hama natwe tukaronka koyokwe kuko birababaje gose abatwifuriza ko twagiye tugihari kuko nabashoboye kugenda bagenda ku buryo bugoranye ugaca usanga abantu barinze gufata amadeni cyane kusaba imfashanyo y'umucuraranzi cyangwa umuririmbyi yarazwi cyane akagenda uko atishoboye nibagerageze badufashe tukiriho mu gihe tuzoshengire twishoboye bavuga bati hajya kwa hari kwa naka hajya hari kwa naka n'abamizisi bagira izina basiga umugani mwiza
ego haratunganijwe igiteramo old music event igiteramo cyakozwe mu ntumbero yo guhuza abaririmbyi ba kera ndetse n'abubu mu ntumbero yo ko bamenyana bakongera bagakorera hamwe bakibashyira mu giteramo mwabyakiriye gute
nabyakiriye neza cyane nabyakiriye neza kuko n'imbonekarimo si ibintu byamaho n'ibintu biza rimwe rimwe ahubwo naravuze nti Imana yofasha abo bantu bavyiyumviriye bakaronka sponsor ikwiye kandi sponsor ziriho nibegera abo bose bafise utuntu bakora baba sponsorize icyo kintu kigumeho ni nk'encadrement de la jeunesse nabo batama baririmba nka twebwe bakira kuko urabona nk'ariya twahahuriye n'umutama aririmba ujya yaririmbye ngo urantunga mukobwa iby'urukundo
bukurugera
bishikira bose ni Baki John
ni bukurugera rumengo
Baki John rero afise imyaka 74 urabona gukura umutama nk'uwo mu kibitoki cya Rugombo afise imyaka 74 ata muntu n'umwe yarazi ko iyo ndirimbo ari we yayirinde nagiye ubwanje ndi umuririmbyi ntitwari tuzinanye kandi iyo ndirimbo tuyisubiramo mu makaraoke urumva rero ni igikorwa cyiza cyane igikorwa cya kadrima y'abakera n'abubu mu bisata byose n'ibya sinema n'ibya teatere bategeza kubikora bagahuza ninde n'abandi bakina abo mu muco murabazi ko bigeze gukina ninde turayizi tubamenya gusa iyo habaye ikibazo gikomeye naho ubundi tubabona ku mateleviziyo bakina ninde hatagize uwupfa cyangwa nk'agware ntidusubira kuba bakagira amavenema aduhuza abartiste abo bose bagahura abanyagihugu bakabamenya abagwizatunga bakatumenya kuko birababaje kubona ku vyapa vy'amapibilisite ugenda utibona kandi witwa nawe ngo uri umulijente
akaba ariko
urazwi
akaba ariko ba Bruce Melody
gusa Bruce Melody wo mu Rwanda ukamubona kuri publicité zino sibibi ni byiza byerekana umubano mwiza entre igihugu n'ikindi entre imico n'iyindi entre abartiste n'abandi tacu ariko natwebwe tukibona nabandi bakibona bitegwa n'iki usanga abo bagwiza tunga bataba batuzi kubera namwebwe tuca tubagaruka ko le media aba journalists ni mutudandaze eh mudukoreshe mutuvuge mutuvuge byiza mutuvuge amakosa dufise twikosore urumva ikijya gikorwa rero ni ciza kuko chatumye abantu tumenyana abandi nkubu hari abashatse ko tuzoca dukorana collabo tugasubiramo kazoza keza barimwo kandi bari barabinsavye na kera ntuzenye biface yari yarabitwari twarabivuganye na mukombozi twarabivuganye ko twosubiramo bakagira amarape bakagira ingene bakosoye bakagira icyo baterereye nk'abajene kugira ngo itambwe na bose n'icyumviro cyiza nabandi barabinsavye bambonye hajya duhuye muri evenement urumva ni ibintu byiza byo guhura gose ni ibintu cyo gukurira inkofero byiza cyane hariya rero naragiwe kuko muri arena twagiriye repetition sinari ndahazi sinari nzi ingene bakora sinari nzi ibyuma bakoresha nasanze ari ibyuma bigezweho hariya tuzoja kuri Van Beach bafise podium iri hejuru y'amazi navyo narinzi nari imperuka kuri Saga Plage urabona ni ibintu ntitwari tuzi ko mu Burundi dufise amaratiro nk'ayo ibyo byose biri mu bintu bizotuma ingenzi sivuga ati mu Burundi bariko baratera imbere bizoshika muri 2040 bageze kuri rwose mu gihe bobandanya boruganiza ibintu nk'ibi bikagirirwa ahantu heza nk'ari
ego kaposho ni giki umaze kombure gushima nk'agashyira ukabutumaze kuronka k'ibikorwa umaze gukora ego kuva mugi umva waravuze yuko kazoza keze tashobye kuba uburyo bw'amafaranga niyo he ndirimba ubona yigeze kuguha amafaranga menshi muzo wakoze canke n'izindi
indirimbo nari nzi kwizompa amahera menshi ni indirimbo nigeze kuririmba ya mama buntu indirimbo ya mama buntu niyo naririmbye nari nizeye ko izompa amahera menshi kuko yari indirimbo ya publicité indirimbo irimo ibigwi byinshi irimo ibigwi bimeze neza ariko nararonse make gusumba kazoza keza yarasumbye kazoza keza hama rero ndashima kuko icyo ntaronse mu gihe giheze ni nkaho nibikiye kuko ibi muri ko tuganira ama media amenya bizotuma n'abatari banzi bankoresha hama ndonke ibisumba ivyo nari kuronka imbere kuko bazomenya ko ngikomeye ko ngikora sino nakubwiye ko ntari hebura
2010 ijya ndirimbo yo guhamagara abantu amatora nta kintu
ijya yari iyo mwihiganwa byari byumvikana ko uwa mbere yari kuronka muri yo numwe mwihiganwa muri 2010 nchambu wa mbere na groupe nari kumwe nayo nari kumwe na ba Makarena nyene ya mambu wa mbere ba muri yo numwe niyo ndirimbo y'amatora novuga kubera yari ihiganwa mwihiganwa n'ubundi haba harimo icyo muhiganirwa ariko ubusanzwe nk'izi ndirimbo turirimba ari initiative y'umuntu yishakiye niyo ubuvuga uti ndayiririmbye ariko irashobora kunteza imbere ukuna kuriya harimo amakashi directement canke kumenyekana ukazoronka amakashi mu nyuma
ego kaposho twabasanze ngaha mu muryango ufise umuryango w'abana bangahe
jimfise abana 10 jimfise umuryango w'abana 10 cenda nibyariye mu nda n'uwi 10 nareze nk'imfuvyi ariko urumva ni 10 kuko bose banyanditse ko hama rero aha ni muhira nyene nk'uko wabonye ku mupaka wa Cibitoke na Kamenge
abana ba kombore ubigisha umugabo kuririmba no gucuraranga
abana banje barakunda umuziki barakunda kuririmba ariko ntibaraja mu mwuga kuko bose bagiye mu mashure mbere benshi n'abalisansiye mu mirimo itandukanye abandi n'abadokteri n'abaganga abandi nabo baracari muri université bacafise batatu bari muri université urumva rero ko bose barize ntibaronse umwanya wo kuba bashomeri kuko kenshi mu Burundi umuziki tukora twashomereye ariko bataronse umwanya wo kwicara ngo babure ico bakora babure ico bafungura ntibiyumviriye umuziki ariko barawukunda uwoshaka yobikora canke ntabikora ariko barawukunda
niyahe mpanuro woha abari mu gisata c'imyidagaduro gisata c'imico kama muri rusange
abari mu gisata c'imico kama no basaba ko buterera cyane mu gufasha urwaruka kuko bahiriwe bahishije urwaruka rw'u Burundi rurashaka gukora rwarakuye amaboko mu mbuzi iyo uvuze iby'amarigara bose barayatera ibyatsi ntibagikunda amarigara mbibwirwa nuko iyo ngiye kurondera abamfasha kuvuza ngo tugire karaoke baza ari benshi nkabura n'ingene nshagura bo ntwara mbimenya yuko nk'iyo hagize umuntu amubwira ati ndafise agasinema ndonderera abantu bamfashe gukina turabura bo ducagura babaye benshi byose rero urabona ko mu mico kama muri tradition bose barimo kandi bafise amatara akwiye nibabegere babafashe amashirahamwe abikoramwo abafashe abari mu kubashigikira babafashe kugira ngo babikunde kandi babibyaze umusaruro kuko mu gihe batabibyaza umusaruro baca babibyanka bikabaduhira bakabona ko ataco bimaze kandi bikimarira igihugu dushobora no guserukira igihugu kindi cya kabiri abari mu bushikiranganji buraba imico kama n'ugwaruka bufasha ugwaruka rusanzwe rubikoramwo kuja mu mahanga mu mafestival bakabafasha bakajya gukuraho ubwenge mu bindi bihugu bakarahura ubwenge bakiri bato kugira ngo bagarukane ubwo bwenge ngaha hama bakore byiza gusumba kuko baca bibaza ko dufise amatara ariko twahejeje oya hanze barafise akantu ushobora gusanga ka organisation kingene amadura d'hotel yakogwa kingene umuntu akora kuri scene kingene ukuntu ahinyanyura ama festival n'ama concert cyangwa n'ama show ibintu nk'ibyo bakabafasha gusohoka hanze y'igihugu byofasha cyane gutera intambwe kwabaje ni bari muri iyi section muri iyi kategori z'abartiste
yego kaposho umusoro mvuga kujya guhura n'umukuru w'igihugu cyacu umujyama w'abajene nibyo he bintu nkenegwa muri kino gisata uwo musaba
ibintu nkenegwa ni umusaba se barundi sinamubwira mananizi namubwira nk'ibyo nyine ndiko ndasaba gusaba yuko abajene boshigikirwa igisata cyabo kigashigwamo bije nini akaza ibije ikiyongera yo kugira ngo bashobore gushyira gufasha amashyirahamwe cyane gusumba kuko warabonye ko ubu hariho amabanki y'ugwaruka ariko nk'abari muri section cyangwa system y'abartiste ntibafise uburyo bwo kuronka ingwate yotuma babaha amadeni canke utugurane mu mabanki kandi ingurane turazi neza ko arizo zituma abantu batera imbere bari mu mashyirahamwe canke bikorera ku gatwe kabo mu gihe rero abartiste batararonka uburyo bwo kuronka swa ingurane ni leta yurabi icyo kintu ingene boronswa ingurane atavye bisabwe bindi by'amananiza kugira ngo biteze imbere kuko ugwaruka urufashije ubufashije igihugu muri kazose
yego kaposho dushaka uducishirizeho gatonya indirimbo kazoza keza ikore mu gahogo n'igitari
kazoza keza ikari mu ibarabara kazoza keza ikari mu kuyerera kazoza keza kare muri yo kayenyene usore nkumi ndiranda gukebure abanzi bareba mumakaye yabo yibutse ibyo bize bitegura kubazwa ariko wewe wironderera adresse z'abagenzi benshi mugendana bizogenda gute na wewe wibaza kw'ababyeyi baguhaye byose kaheze ukayoberwa kubera irigana canke kuryoherwa birenze urugero kazoza keza ikari mu ibarabara kazoza keza ikari mu kuyerera kazoza keza kari muri yo kayenyene musore nkumi ngira ndagukebure umugore mwiza ava mu ikaye umugabo mwiza ari mu giharuro musore nkumi tori kibazo kazoza keza uzobukarunse bizogenda gute na wewe wibaza kw'abakobwa bagutwaye ubenge kuki udatora umwe 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 gusa ikibi cawe bose urapoperanya kazoza keza ikari mu ibarabara kazoza keza ikari mu kuyerera kazoza keza kari muri yo kayenyene musore nkumi ntungira ndagukebure kazoza keza ikari mu ibarabara kazoza keza ikari mu kuyerera kazoza keza kari muri yo kayenyene musore nkumi ntungira ndagukebure
Kaposho turababona inyuma yo gukora umuziki musanzwe mukora igisata cy'amareresi imbere hari nyirezi doreze kubonamo yitwa na wewe igisata cy'amareresi nta gitanguye ryari
igisata cy'amareresi nagitanguranye cyo kimwe n'amakaraoke muri 2003 muri 2003 niho naciye nja mu mugwi ukina amareresi witwa Tubiyage hama ndatangura ndakina na wewe rero yaciye iza duikina muri 2000 nagiye kuyikinamo na wewe muri 2005 urumva rero iby'amareresi nabitanguye kare mbifashanya nkabifatanya nkakora umuziki kandi nkakina n'amareresi
izi ngorane nkari mukunze guhura ndetse zoba zigihari n'ubu unye muri icyo kizata cy'amareresi
igisata cy'amareresi gifite ingorane nyinshi kuko ni igisata kizimbye kuko amareresi urabona ashaka amakamera n'ibintu bizimbye shaka abahinga bazi kwandika no gutondeka amasanamu ibintu bizimbye urumva igisata cy'amareresi ni ikintu kizimbye gusa ariko rero naho kizimbye abarundi bari mu mareresi ni benshi turi benshi tugerageza kugira ngo twirengagize izo ngorane zihari habeho amasinema y'abarundi ikintu cya kabiri ingorane ziriho ariko abantu bazikurikije nta na kimwe gukora kuko ingorane uzisanga muri byose ibintu byose bibamo ingorane utagerageje rero ukavuga ngo ingorane ziriho amareresi afite ingorane nyinshi birazwi ariko turagerageza kubirengera kugira ngo ireresi zibeho kandi zikundwe na bene igihugu noneho ubu dufashwa nuko abantu basigaye bashobora kuraba ireresi mu matelefone ngendanwa ibyo byose bituma ingorane zari zihari zisa n'izigabanutse ariko tutibagije ko mu mareresi usanga kenshi hakina abagabo abakobwa baracari bake kuko ababyeyi n'imiryango bababuza gukina amareresi kandi bafise impano ibyo nabyo bigatuma ireresi z'abarundi zisubira inyuma kuko uzisangamwo abahungu benshi abakobwa badashobora gukina ngo ababyeyi ntibabyemere ibyo nabyo ni intambara
kucerekeye amasoko y'amarereza ubona byifashe gute
oya amasoko namba nta kintu kiratangura kugenda neza kuko hari mu by'amarereza harimo uwitwa John Kay akorera muri Peiba ahora zino kugira ngo adufashe iby'amarereza ariko amasoko aragoye mu gihe nyinshi tuzikina mu Kirundi bakaba abantu bahanze batarumva Kirundi neza ko nacyo codandazwa mu mareresi turiko turiga uburyo twebwe mu mugwi turimo uburyo bwo kuza turahindura Ikirundi tukagira sous-titrage y'izindi ndimi nk'icyongereza nk'igifaransa kugira turabe ko noneho byodandazwa kandi rero ikibazo cyo kudandaza amareresi y'abarundi aragoye kuko kiragoye icyo kibazo kuko urabona niyo habaye umuntu ashoboye kujya kurondera abadufata mu mugongo kugira ngo amareresi akinwe ari sponsorize badufashe mu mugongo baca babijyaniramo kuko ndibuka nk'umwaka twari ko turagira seri legalize uribuka ko ku marezo sosiye baca bavuga ngo yo ligara barayivye iyo senariyo si uyo ayi presence si wenyene yo bica biguma bituma n'abasuwisi bari bayifashe mu mugongo bahagarika imfashanyo ivyo byose bisubiza amareresi y'abarundi inyuma kuko usanga babijyaniyemo kandi na wa wundi yabihagaritse adashoboye kubibandanya akabihagarika mu buryo bwo kuvuga ngo tubibure twese icyo rero ni nacyo n'ingorane cyane amasoko aracyatugoye rwose ntibaratahura ko n'abarundi dukina neza kuko niyo na wewe kugira bayikinira i Burundi byaragoranye bashaka kuyikinira hanze ariko finaruma hatogwa mu Burundi urumva rero ko ntibaratwemera icyo gituma dukina twinanata cyane dushyiramo ingufu nyinshi kugira ngo batubemeze na twebwe isanamu zacu amareresi yacu ashobore kudandazwa
ego mu ireresi na wewe ishobora kuba yararabwe n'abantu batari bake niyihe experience mwayikuyemo hamwe n'umusanzwe mukina amareresi
experience nakuye muri na wewe nuko twayikinye mu gifaransa byabaye ngombwa ko ngenda kuri centre culturel français kugira ngo nimenyereze igifaransa neza gusubira iyo kwanza ni experience jende umuntu niga sindaba imyaka n'uwo mbwira ngo jya kwiga iki n'iki n'ubu nogenda nkaciga kandi nkakimenya urumva rero ni experience ya mbere naramenye igifaransa gusumba kuko twayikinye mu gifaransa experience ya kabiri twakoranye n'abahinga mu mareresi urabye abafata amasanamu abayanditse abayikina bagenzi banje hose yari experience mu zindi hama n'ingene bitwara abakinyi bakugomwe kuzokina muri iyo reresi ibyo bita bakurepeye bagize casting nziza bakagushima kuko babyita casting kurondera abakinyi mu mareresi bakugomwe rero reresi zitanguye ntusubira gutaha iwawe nta n'umwe ataha babaronderera ahantu muba muri hamwe kugira ngo hatagira isanganya zituma amasura yanyu ashobora guharabika ukaza gusanga ejo isanamu ntibandanije uko bayifuza ibyo rero ni experience twebwe biracyatugoye n'umwanya bari bavuze bati iyi reresi na wewe izokinwa deux semaines iyinga imwe yo kugura amarepetisiyo kubifata mu mutwe tukabisubiramo neza tukabikira neza iyinga imwe iyinga ya kabiri kuri terrain tukabikora neza tugaheza nta muntu tuzorenga ntacyo byabaye uko nyine
byaratumye muba ponctuelle
ponctualité yari uko nyine hari abazungu nka batandatu kuri scene yacu harimo n'umuzungu twakinanye muri iyo reresi yaragenda uyu munsi akagaruka ku munsi wa gatatu agasubira i Burayi akagaruka nko ku munsi wa gatanu kuko yatubwiye ati genda umu professionnel kina ngaha mfisa hani nzo kina nizo hundi nicho gitu manguma mundeja kwa vyara tushoko ikuduwa na yansi yuko uo gira mahi higo yu kuhiro kamu imano no kwe megwa achaguma munda indeki
ego gara gaje kurawa bamumu wakina maleresi ugo onyo ni ihe experience mubona kumbure wakosora mubye bakina kugira ibintu byabo bigume bigenda neza turamaze kubona uyu munsi abatari bari ko arijukira gukina ama cinema ama filme atandukanye igiki mubona abo kongereza
icyo mbona abo kongereza ni kuba punctualité bakayikurikiza mu byo bakora cyakabiri bagafata neza les acteurs kuko habaho les écrivains hakabaho na les metteurs en scène hakabaho na nyeni cinema hari giye usanga mu metteur en scène ari we nyeni cinema byose ariko hari giye usanga ari n'undi mu boss ari afisi yo company ikinisha amareresi byiza rero bafata neza abacteur kugira ngo abacteur bakine umutima uri munda babafashe kubaho neza umuntu ntiyidogere ibyo akora mugihe abona ko atakamaro bimufitiye fata neza les acteurs bafise muri ibyo bikorwa byabo kugira ngo bagire pérennisation birambe pérennisation kurambisha ibyo bikorwa bikagira kazoza ubikoramwo uwe wihaye inshingano yo gukora muri ibyo iyo ntumbero ya muri iyo migwi ikinamareresi cyangwa iki abone ko bimufitiye akamaro kubera ko muri kazoza bizomutungira umuryango niho tubona ko bidufitiye akamaro igihe cya kabiri bandike histoire ziri originale ntibagize baragira histoire ziri copier coller histoire bumvise kundi yakinye akaba nabo ari yo bakora oya bamenye kwandika ibintu biri originale innovation innovation ibintu bishasha bituze nk'ubu John Kay yaragize ama cinema atarasohoka ariko abantu benshi baravuze ko izo histoire ari mu bazi fashe uko amasanamu n'ibiki barabona ko izo histoire ari nshasha zije arakanuvira urumva rero n'abandi twese twubigira uko tukagira ibintu biza ari innovation
turabona uwundi muntu araribonye kumbura ashobora kuba ari umugenzi wawe arimo gisata cy'imiziki akongera akaba ari umugisata cy'amarerezi wose uwundi ni Ngabo Leonce musanzwe mufitaniye ubucuti bumeze gute
Ngabo Leonce dufitaniye ubucuti kubera ko twese turakuze turashobora kuganira kuri table imwe tukumvikana tukayaga twumvikana neza cyo ni kimwe kanini n'umugenzi cya kabiri ni nk'umubosi wanje kuko yarunse akazi arankoresha ndamubaha icya gatatu nuko ni umwartiste ine nawe bimurimwo ni umwartiste abikunda ashaka ko abajene bokora mbere arundira ingene two kwankadira abajene yamye akimbwira ko yifuza ko hobaho uburyo bwo kwankadira abajene mu bintu by'amareresi b'abarundi bagakina ku buryo hoba imigwi myinshi ya ninde mbere y'abakina amareresi ku giti cyabo mu migwi mu mashyirahamwe arafise ni nacyo gituma yari yashize kwijya Fest Cup yari yo kugira ngo abafise ibyo banditse babisore hanze bimenyekane Fest Cup ifashe kubishyira no mu makungu babibone dushobore kwidandaza bikwiye tubyumva kumwe rero yarakeneye ko abarundi two kwidandaza muri iki gisata cy'amareresi
kaposho tubashimire cyane
murakoze rwose nanjye ndabashimiye ku televiziyo yanyu mubandanye mutera imbere ndakunze ukuntu mukora kuri iyo televiziyo abenshi muri abajene nabyo byerekana ko mwumvise akamo baguma badutera yuko urwaruka urondera ibyo rukora kugira ngo rureke kugwama ruzera inzi ahubwo rwironderere nago nyine ibi biri mu bikorwa bimwe byerekana ko mwabyumvise kandi Imana ibahezagirire mu byo mukora
turabashimiye cyane
amen nanjye ndabashimiye.